Twitter wakunzi nkuko mwamaze kubibona ari kigano ni Top Burundi Mix rero uno musi ri kigano Top Burundi Mix muraza yuko namanda yibutsa yuko tuba tugenda dutembereranye n'abaririmbyi aho baba baherereye aho baba ariko barakorera ama rero nkaba aho ndingira murabibona ni muri zone Kamenge mu mirango ya mbere neza neza niho rongeze uno musi rero nje kuraba umuririmbyi yambwiye ko ari ngahanya umuntu bita reka muce mumubona kumbere kanje ndamubereka mukanyero nawe nyene ama rero kigano Top Burundi Mix muraza yuko intumbero yacu rero nuko gusa dushobora gushira mu kubaho kugira ngo umuziki w'Uburundi utere imbere ufite icyo ukora kugira ngo umuziki utere imbere niba uri kurakora nawe kugira ngo witeze imbere mu muziki nawe nyene tuzaza kukugendera kugira ngo utubwire uri kurakora gute bimeze gute nawe rero radio ikaze ngahe wanyu turaza yes reka no mukanyero ndabereke ninde ngiye kuraba aha mu mirango ahariho ariko rero ni pembeni gato y'ugucyanye nyene ahantu nyene ni kuri 65 bitango ni kwa bayengero yes reka tugende n'ubundi turabe uwo mu ririmbyi ninde Yes, nzee viti.
I'm sawa.
Ah, bien frima.
Yes.
Niwe.
Ego.
Ndakubona cyane.
Nda.
Hama mbega jenje muri cha kiganiro nakubwira Top Burundi Mix no musi. Uri ready?
Ego ndi ready vraiment.
Uracyakora ko ngaha twe tugendera abantu baba bari ko barakora nyene?
Ego musanzu nari mvuye nyene no kuraba video yanje. Ego
Ah. Ano korongera mamaze kumubona no bita bien frima, hama rero katurabe igipande cy'indirimbo nshasha heruka gukora bita ni wewe. Igipande gito cyane tutazakwereka yose umurava mu nyuma rushaza kuyibereka kugira mu yibone yose yose rero hama tubwire ngena kazi kare ko karagenda. Hama reka turabe rero ko muhinga bw'ivyuma iyo ndirimbo ni wewe iboneka.
Ni wewe mwanzo mutima, wewe nakunze mwanzo mutima. Ni wewe mwanzo mutima, wewe nakunze mwanzo mutima.
Yes ngira mwamaze kuvyumva yuko turi kumwe na Bien Frima kandi ngira muramubona yuko turi kumwe n'umuzee azwe ibintu vy'amaswaga ibintu byinshi byinshi bana ku bintu vy'ama kumahere ni menshi menshi ngira kumbure aratubwira navyo nyine ngene bimeze ndabona kwa Sigafi Dread twaherukana kera twaherukana kera nko mu 2014 gucyo honye
ego
warugitangura gutera imbere bimeze gute muri rusangi
ah ubu ni sako nabandanije vraiment ndashimiye aho nagejeje aho natanguriye gushika naho ngeze vraiment ndashimiye imana ego
hama Bien Frima hari karokumbure tumanze tugaruke cyane cyane kukungene wagiye urakora ingene wagiye urevoluwa no kuvuga ingene wagiye uratera intambwe bwa mbere uri kuraba ingene watanguye indoto yawe muziki yaje gute wewe wabyumvise mu gute ko ugomba kuririmba koko kandi ko uzohava ugera ahantu uja ahantu karirimba ko tamaze ko nako ugeze kuri scene hari ugenda ugakubita hamwe n'abapetu sanga nyine ko aragira utunye rwa ujyanya sinze
ego urumva ego je ndibuka kera natanguye natanguye ibintu byo mu muziki nyene amwe ndikundarondera babajya baririmba ama live bamwe mu ndabarondera nkaraba mu muziki je nakunda kumva muziki ya Christophe Matata cyane ego gushikaho
ukumva nawe waririmba koko
ego gushikaho rero ncanvuga ati kubera iki ko ari bwa mbere sindari mvuga ati reka ndabikuntu no bikora ndacatugira akantu ka groupe kitwa The Beautiful Face twakoranye n'umugenzi umwe yitwa Or Center cha tutangura muziki but indirimbo yanje ya mbere natanguriye ko ni nimekusamini ego ntavuga ati ah
nimekusamini sasa nizunguzungusha sasa baby napokomba nenda usije kakutana wangu sweetie
ya yo ndirimbo tokoranye n'umugenzi Or Center bo yo ndirimbo icira soka neza abantu barayikunda ncavuga ati ah cha tusubiramo kandi turakore yindi kurikira gushikaho aho ngezu
areka kumbura imbega video ya iracyabaho cyane na iheruka ke
video yayo iriho kuri YouTube iriho vraiment iriho yeah
areka no dusemo inga bw'ivyo manzo ndukire mu gato cyane ni me kusambini ya befizo na all the
time
yavuye he uno muhungu
bali stule
sak classic
nimesema nenda wasio fungo langu umenifanya nilie kama mtoto mdogo sasa leo Mungu amtupi mja wake nimempata anaye mapenzi ya ukweli sasa baby wani wangu wa motema na lingio na lelio baby sitokuacha mapenzi yako ya ukweli wewe nitakupenda daima mwema milele, hakuna ataniangusha zaidi yako. Yeah,
nimekwisha pata mwingine, baby. Unenda, unenda.
Nikusamini wewe ukanizungu zungusha, nikukabizi moyo wangu kama wakuniangusha. Sasa baby, ninachukuma nenda, usichoka kutuna wangu switi. Ninachukuma nenda, usichoka kutuna switi, 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 switi. Sweetie, 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 oh.
Nakumbuka kitambo kile ulipo sema mini wako wa moyo. Ukani saliti, ukani tuanishe, ukani fanya kuwa kama koyoyo.
Nikasikitika sana yo, waniumiza, nimebadilika nini go. Nenda, oh nenda. Nikusamini wewe ukanizungu zungusha, nikukabizi moyo wangu kama wakuniangusha. Sasa baby,
ninachukuma nenda, usichoka kutuna wangu sweetie. Ninachukuma nenda, usichoka kutuna sweetie, 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 sweetie.
Dada yangu kanitukana sababu yako, vurugu nyingi kwa mama yangu mzazi. Sasa nenda sikutaki, ninayo wangu wa motema. Ni Sonia, my love you, Sonia wa motema,
motema.
Nikusamini wewe ukanizungu zungusha, nikukabizi moyo wangu kama wakuniangusha. Sasa baby,
ninachukuma nenda, usichoka kutuna wangu switi. Ninachukuma nenda, usichoka kutuna.
Nikusamini wewe ukanizungu zungusha, nikukabizi moyo wangu kama wakuniangusha. Sasa baby,
ninachukuma nenda, usichoka kutuna switi, 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 switi,
switi, switi,
switi, switi, switi, switi, switi.
Yeah, bien fils on t'a croyano. Holy Saints, on est ce qu'il y a de the beautiful face,
beautiful face, the cat, mama so soul, maskiage.
Yes, nkoro mubibonye rero murabona ko byemfizo hamwe na ko cyo gihe twa byemfizo nivyo, ariko n'umuse ngo ni byemfrima ngira aza kutubwira impamvu yahinduye n'icyatumye ahindura byose byose nyene bona ko yagiye aranahinduka nayo nyene nti yarakira umuntu nyene nawe murabibona yuko intu vya Madrid nti vyari bwaze mbega byemfrima uno musi ni byemfrima w'umujama yagiye
Umugenzi twakorana umuziki ariho arakora umuziki arakora gushika n'ubu
ko tutabona none gute
yego bivana na talent y'umuntu arimo urumva yuko urakora umuziki ukamenya ko umuziki arakazi kiwawe kora araho bamwe bafata umuziki wari gufyina me gushika n'ubu aracyakora umuziki yego
hama ariko rero kandi kabazo sindakwinjiriye cyane gose urashaka kutubwira mbega bya Frima uno munsi we waratanguye uri kumwe no wundi muntu mwakoranye kandi abona ko mariko murazanye ne mutera imbere mugo munyuma ro muravana icyatumye mutandukana n'icyahe
icyatumye dutandukanya Boni kwera gusa mind yiwanje niwiwe ni byahuye kuko jewe nashaka yuko dukora kuko turi mu muziki ni kwereka yuko tuko turakora abafans bamenye yuko buca ko tubabishasha uko buca uko ameza genda tubereza bishasha ugasanga na cendongana numu yari kinebwe mu muziki nyene urumva na jewe vision yiwanje ni kwona nashaka yuko jewe uno munsi aho ndengana abantu bavuga ati kugira ni bien frima abana abamama bavuga ati ugiye muhungu kuhera aririmba aho shikana muziki wanje nyene kuri top mugabo ivyo twagomba tubishike ko na cembona yo kumenga na nibikuye ko tubandanya nca ndabivamo ndabandanya je nyene gushikana ubu ndashima imana aho ngeze
ariko bien frima turazi yuko ari abantu benshi baririmba ngaha muri kino gihugu kandi hari abantu benshi bafite numwete kuberi kutahisemo gutora nkundi muri rimbyi ngaha mu Burundi nyene ushora kubona ati uno muntu turashaka guhuza ivyumviro turashaka gukora hamwe cyane kwa kuno nyene ko kwigungira ko kwa baririmbyi barundi
no urumva aho je na ico je nabonye mu muziki ibintu vy'ama groupe ni ibintu bisaba kwanza mu mufise inyo mube mufise ahantu urunani kugira ngo mwumvikana muri byose mugabo nca navuga ati kubera jewe menye umuziki wanje aho ugeze nca ndagira basi ikintu cyo kuvuga collabo ndondera abagenzi bafise bamaze gushika ahantu nanje ndondera collabo kugira ngo inshikane ahantu ego
ni kuvuga rero ko wewe abantu babanebwe ntacyo mukorana ubunyumva uteza kwimenya wewe wenyene hari umugambi ufite guko zokorana nabandi kumbure mu minsi imbere hamuvuga ati jewe uryanya turi umugwi koko nka kujya tumenyereye bamasoja ni babiri kandi ro kuva kera bari kumwe hari umugambi ufite guko zohava nawe uba kumwe na wundi muntu kumuvuga ati jewe badukeneye batoza kudutwara turi babiri
ego urumva ivyo onyi je nari narabitanguriye ko mugabo sindisiri navyo kubera ubu aho ngeze bo ni kuvuga shaka ama collabo zigya collabo nyene no vuga collabo international yoshaka kunshikana hano mugabo ibintu vya groupe sindabibona sindabishira mu mutwe vraiment
Hama rero ubu muhungu bien frima nawe nyene hari abantu baririmbanye n'abarundi batari bake nabo nyene harimo rero n'umugwihi w'abamasoja harimo abamasoja nyene indirimbo nziza cyane kandi ibona by'insana itarimo vya bindi mukunda kutubwira ngo urabona ngo abana bari yango barahenyewe ya bayita jirani reka rero turabe jirani nayo turagira mu kanya hama turananye n'ikiganiro top Burundi mix
Jirani, ananitesa kishenzi Wangu jirani, ananumiza moyoni Nikimona na luka luka, nikimona na cheka cheka Natamani niwe nae, oh forever
Jirani follow me, hey Follow me wewe, follow me, oh 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 forever Together, oh Follow me, oh oh, follow me
Sali, jewe nitwa sniper Dumu handi ndi rimba rapa Oya, sindi kondi tapa Fukli shukuri dumu peste rapa Jewe, dumu banyi wawe Nasha kambu mugenzi wawe Ok, witwa nde kwanza
Jewe nitwa latifa
Oh, fiti dina giza
Oh, ok, merci
Kanduri mgiza
Nawe nacho mubani
Ok, nasha kanime yawe Ubu mugenzi be hafi yawe Nashaka nime yawe, ubu mugenzi mbe hafi yawe
Uwe karibu nami, niwe karibu nawe Jirani wangu, nakupenda sana
Jirani wangu wewe, jirani wangu wewe Jirani wangu wewe, unanisumbua Jirani wangu wewe, jirani wangu wewe Jirani wangu wewe, unanisumbua
Numurondo kati Afise mitu ya barundi kati Iyaseka wara pepe suka Abari mumakona baka hangaika ari so so fly jirani wanje ni ma number one ari sexy lady ukunda tambuka asuma bahanzi nakanda gato ukaraje karamena maso homes baka bonye bara crying nache momotima naka lovinga Kari bring bring swaga Kira ni wanje nda kalo vinga Odi yanze asaba mahera Atajo vise nungegera Jikundi nivigezwe ho Atajo vise ni akwita ho Odi yanze usabu da visa mahera Walai ni akwita ho
Niwe karibu nami Niwe karibu nawe
Kira ni wani Nakupenda sana
Uwe karibu nami Niwe karibu nawe
Jirani Nakupenda sana
Jirani wangu wewe Jirani wangu wewe Jirani wangu wewe Unanisumbua Jirani wangu wewe Jirani wangu wewe Jirani wangu wewe Unanisumbua
Tuko tu pale na tuko tu Defizo mutakuriano Masoja yendo yendo Ayo mechi kulash pi I can sniper
So love
nkuko rwamubona nubundi ni top Burundi mix ama rero umuhungu bien frima murabona yo corona wenyene yafashe aba bamasoja bahari guba bakorana hanyuma kandi murabona kwa ndirimbo ya bien sana kandi nange vraiment ndayikunda cyane kandi murazi yuko irakunda kurengana cyane kuri Rema TV ama mbega bien frima kuko wahisemo bamasoja utagiye gufata abandi
urumva ico je naronde ko je narakubwiye yuko ndondera abantu bafise bafise talent bamaze gushikaho ba mu muziki gituma naronde masoja rero rero nkubera nabonye ko kwanza ari generation ije ikomeye bo shushe mvuga ati ego bonaje we shaka ko dukorana kugira urabona igi ukoranye collab nurunani kandi go gushira mu nguvu mu muziki kugira ngo dutere imbere ego narakoze collab nawe naba masoja gushikaho ijya collab nshikana ahantu mvuga ati ego
Muntango watubwiye ati je narinje kuraba video yanje mbega aha mu mirango niho ukoreshereza ama video ninda gukora ko twamatema na kantu ngo ofarsi
okay iyo video yanje nasohoye ni wewe nshasha nayikoranye na ofarsi nayikoranye na ofarsi ni kuvuga ni video narekuye muri iminsi nyene mugabo nari naje ngaya kwiraba kandi kugira ngo ari ibintu tugomba ko tukora jena farsi kandi kwiga video nyene bo sho kubivugira nga niyo mpamvu naje kuraba ibyo bito ariko turavugana nawe gato
ngira kumbe tunindira haza bakumbure nka lance makumbure ngo zotumire
ego ndibaza ibyo vuba kuko navuze jena ara namaze kubwira yuko ku mwaka nzere kura video zibiri gusa ku mwaka natanguranye no mwaka kuvuga ati ndekuye video yani wewe muko kwezi nyene ukozi kwa gatatu no kuvuga ati bitezi indi video mu kwezi kwicenda gucyo honye aho nzo bari kuri indi video nkuvuga ni video zibiri nzore kura ku mwaka gusa
ego nani kubeki ama video yawe yose usanga akogwa na Olivier Farsi
ego ndaraba talent sikuvuga je ndaraba aho tu tugeza mu muziki kuko je kwanza bwa mbere nkunda umu producteur tumvikana uni ko namubwira ati nkeneye ko tugira ibi muri tournage akabi akanyumviriza cyabimenga uvu cyane ego
nokuvuga yuko rero hampande gukora video zawe araheza no kugukosora akagukosora ati ahawogira uku ahawogira gucyane
ego
reka nko nabibemereye nkuko mwavyumvise rero mu ntango ya kino kiganiro turabe indirimbo yose ni wewe turabe umurava wayo hanyuma cha tuza rero kugira ngo tuyiganire ko gato cyane cyo tubandanye n'ikiganiro top Burundi mix
Kumutima wawe kudatirikana n'ubufindo
ubwo bumufungwa wawe hariko ndagukunda sikindi reka matiko mu rukundo nabindi baravuze cyane kugeza aho nifuza kuguheba bashaka ngo dutane hari ku rupfu ni wewe
umuzi umutima
wewe nakunze
umuzi umutima
ni wewe
umuzi umutima
wewe nakunze
umuzi umutima
Magatera ni kurukundo kwiyongera nifuza kukuhobera nakabakaba nkakubura reka mayagize wewe nakuze baravuze cyane kugeza aho nifuza kukuheba bashaka ngo dutane